Jerusalem, ikayala mi ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalem, ikayala mi ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dawuyami ayikholana buso wami awukholana